disay dhibkayga dareema idhirsha dhigayga idhaafsha dhaqay naftayda ku dhiig idhisay dhibkayga dareema idhirsha dhigayga idhaafsha dhaqay naftayda ku dhiig
Hello, we the booty.